Umuntu yibwe telefone canke amahera biciye ku buhinga bwa rimikashi na ekokashi asabwa kwitura ababijejwe hakiri kare. Nayo abugururira amakarte sim abandi canke bakatakaza ntibabivuge bari bakwiye kwisubirako nk'uko bivugwa na Samuel Muhizi arongoye ikigo c'igihugu ARCT.
Umuntu yibwe telefone kimwe ntabimenyeshe inyamira mabi ni kuvuga declaration de vol ikindi ntahagarikiye ya carte sim. Wa musuma acha akoresha ya carte sim nk'uko ari umwe yayiyandika kugambira atakaza telefone akayikoresha. Aho rero ni bimwe twavuga tuti gutiza canke kugurura carte sim undi muntu uba ufashe wiyemeje yuko bizoyikorerwa ko byose bizoguharugwa. Rero iyo bishitse umuntu agata telefone mugana ntabimenyeshe ngo akatsi simu yayihagarike tubandaye turondera telefone akatsi simu yayihagaritse canke yayiroti akaba arakoresha mu yindi mugana tubandaye turondera imwe yibwe ibikorwa byose bimuharugwako. Aha ndagisubiyemo ni uko karte simu ni y'umuntu umwe.
Nayo abahora bidoka ko iyo bataye amatelefone bagora gushika mu gisagara cya Bujumbura akorera ikigo ARCT umushikiranganjire ukagenda cyayisaba mu byajejwe arimo kumenyesha amakuru arabahumuriza.
Abo bantu bahora bidoka ko bava kure cyangwa bari kure mu ntara za ruguru urwego rwa ARCT rutariyo igipolisi kiriyo nta n'uyu uvuga ko yobura ahantu hamwegereye yo kwitura umupeji amwegereye. Ubu rero tugiye kubohereza kugira ngo umunyagihugu yorohegwe maguru masha azoca agenda yiture opeje hanyuma muri kwa gukorana n'ababijejwe inyishu ize yorohe inyaruke no gutanga umuntu atunganire
ibyo. Ibyo bikaba byavuge mu kiganiro uwo mushikiranganji yahaye abamenyesha makuru ari kumwe nabo mu gipolisi hamwe n'abarongoye ikigo ARCT.